mtoto wa mama.
Unasema sawa.
Ghetto president. Fresh baba.
Sasa mimi ndo nakaa nime arrive. Nani tunene baba.
Nani wewe ndo unakaa
wewe? Nakaa nime arrive.
Rick, kuja na yeye. Kuja na yeye.
Karibu
kwa sana. Ba, kuja huko. Mambo iko huko.